Hoi anō, kua toka te whakaaro ki te mahi kiriata e pāna ki ngā kaupapa whakaora I a Papatūānuku. Karawe!
Kaore anō koe kia whakahua kaupapa I mua? Hei hanoa! Ko te mea ke, he kaupapa tēnei e tāia ai e te katoa. Ko tā māua, he aki aki a koe, ki te hiki I te kamera, nā reira, karawhiua.
Engari, taihua! Me whakariterite tonu ahakoa tāna I ki ai. He mea nui te whakariterite. He pātai he whakautu māu, ko te pātai tuatahi. He aha tāku e hehea nei ki te whakāhu. Māku e whakautu etahi tauira e toru o te momo tangata e pai ana mo te mahi whakāri.
Te kaumāwhitū tau te pakeke o piripi. Tata tonu tana wehe I te kura, kei te āwangawanga ia hei kore ai ia e whiwhi mahi I tōna ake taone.
Rua te kaumā whātau te pakeke o moana. Ā e kino nei tōna mōhiotia. Ā e hiahia ana ia ki te whakatika I te kōrero.
He kōhine te kaumā ono tau te pakeke o whetū. Ko tana hiahia kia kōrero ai ia ki tōna kuia mo te āhua o te ngahere I aia e tamariki ana.
He aha te momo hangarau ka whakamahia e koe. He oti, kei a koe tonu te tikanga. Kia pai ai te haere o ngā mahi whakāhua.
Kei a koe ngā taputapu katoa ki te hanga kiriata?
Me hanga e pū te titiro kia moana.
Me whakarite e ia te wāhi whakāhua me ana hoa kanikani, kia rite ai rātou ki te whakāhua ki te kōrero hoki. Kaore he take o te tango whakāhua I nā e kore take ana te hopu oro.
Kia ora, kumoana hau.
Mā te oro pai, e pai hoki te kiriata.
Ia engari me whakakake tō reo ei.
Ka mātua kitea te tikanga o ēnei kōrero mēna e hoihoi ana te tiriti. Me whakatata atu koe ki te tangata kōrero. Me kimi wāhi haumaru, wahangu anō hoki.
Kia ora, kumoana hau.
Whakamātauria mā ētahi oro kia kite ai koe e tika ana te hopukanga. Mātaki hia kia rongo ai koe
ora,
I te oro.
Kia ora, kumoana
hau. Pai ei.
Kaua rawa e whakāhua ki waho mēna e hū kerikeri ana. Ko te hau anake ka rangona.
It's a little bit windy.
Wednesday.
Windy.
Me kimi wāhi haumaru, wahangu anō hoki.
Ka anga pēhea te kāmera.
Me anga atu te kāmera ki te māngai kōrero, me anga atu rānei ki te mea e kōrero te ana. Kei a koe te tikanga. Hei āwhina anō pēa I a koe, tuhia mai he rārangi whakāhua.
Kia maumahara, mēna e uiui te ana tētahi e koe, Me wā wāhi pēa ā rātou kōrero. I ngā wāhi e topea ana ngā kōrero, ka hunaia e rā topenga ki ētahi pikitia. E hāngai ana aua pikitia rā ki ngā kōrero a te kai kōrero.
Mā tō hoa pēa koe e āwhina I mua I tāu timata ki te wā wāhi.
Hoake! Hoake.